Es bien bad.
Now it's almost afternoon.
Nyuma yako ile hiyo ngonde
acha waingie kwa sababu wote ni maloya.
Buzz.